Makoto cyane gutwitaba murahawe kazi se tumukomera amashi karibu nagomba umwanya mutoyi tufata umwanya wo kubanza kumenya Theodore imbere yuko tuza kuvuga ku bijyanye n'u Burundi umunsi umwe bushaka kuba qualifier canke bukaja bugatsinda reka tubane tuvugane d'abord bwa mbere hoho utubwira urinde amazina yawe d'abord abantu banza bakumenye turetse bijya tuzi byo muri televiziyo
murakoze kudutumira muri kino kiganiro imbere yuko nivuga nagomba gushimira ukuntu mwama mudushikiriza ibiganiro bishimishije na cyane cyane ibiganiro mumaze gushirako biterekeye inkino gusa byerekeye ukuntu abarundi bateza imbere societe yabo n'ukuri nibaza yuko bizotuma hari gihinduka naho bigenda neza gushika uko bifata inzira nziza nibaza yuko bizogenda neza mugiye abantu bose bugira uko muvyumvira hanyuma kanda bashime yuko mwatwakiriye hano hasagujyaye mukamwana tweretse imbere naye masanamu jewe sinzi naho nari guhera kuko vyaje binyibutsa iyo tariki hari tariki 2023 ukwezi kwa gatatu muri 2019 mwakweze umunsi ngira Jesse nasinzire nokure hanyuma rero nagomba kukuyimbajije je nitwa Ntunga Theodore nkaba navukiye mu ntara ya Bujumbura rural aba papa ndakiriwe yapfuye yasandavye mu 2007 ariko mama aracariho papa yitwa Ntunga Com mama nawe ariho nubitwa Ntibari Shavu Agathe hanyuma nkabavuka mu muryango w'abana umunani abakobwa batanu n'abahungu batatu hanyuma nanje nkaba mfise umufasha n'abana batanu abahungu bane n'umukobwa umwe
abana batanu mukuru yobangana gute
umukuru afise imyaka 30 numwe
ah wow mumva ko tukimene mukura mbere ngaha umwana we mukuru asumba benshi muri mwebwe muri kino muri kamara dukurikira muri ngaha kumbere namwe mwadukurikira kuri television bega mubana muvukana hari umuyo baragize kugira gukunda ivyo gukina umupira
abo tavukana bose barakina umupira n'ubu naho naje ngaha mvuye gukina umupira nyine narakinye no mu gice ca mbere premier division
eh bijya si by'ibiganiro gusa
oya narakinye mu mugu witwa inkona imyaka 3 gushika muri 82 hanyuma mbona nta kundu mwishure kaminuza byari bigoye kugira ukine usubira wiga nca ndabiheba
wariko wiga iki muri kaminuza
muri kaminuza natangwe kwiga literature et sciences humaines gisata cha geographie hanyuma nca ngeze muri deuxième candidature nca ndabiheba nsubira mu wa mbere muri école du journalisme
watanguye université muhe mwaka
nayitanguye mu 1981
81 wow okay hanyuma rero ucibanza guhagarika ivyo gukina umupira ucibanza kuja kwiga ivya journalisme wabyize muri université nyene cyangwa
hariho ishuri ya école de journalisme twamarayo imyaka 3 tukaca tugira stage
yabera he cyo hari he
yari aha hari garage Toyota ubu
okay
zari inyubakwa za kaminuza y'u Burundi abigisha benshi bari abize baraba abamenyesha makuru bantamike vyo ntiyanogeye n'abandi benshi ba mukasi benshi bose bari aba bigisha bakomeye cyane
kuko bereke wahise mukora nibaza ko mu bijyanye no kumenyesha makuru abantu benshi bakunda kuja mu bijyanye kuvuga makuru kubera ko ari vyo kumbere vyo mbizwa cyane kuri ko wahise mukuja mu mupira mu bijyanye n'ivyinkino
jewe ivyinkino nabikunze kuva nkiri mutoya ndi muri premier mu mashuri y'indango imayunyeni na mbere n'igihano barampana cyane abavyeyi kuko cyane cyane mu kiruhuko nasanga ntatashe ndiko ndakina umupira gusa hanyuma ndabandanya muri mashuri yisumbuye cyane cyane ndibuka nina ntatebeje
muri 70 two turi yaga turi muhiri wanje abantu bareke kubimvira ko
mu gihumbi 1978 igikombe cy'isosiyete cy'abiri muri Argentine ariyo inkino zaba sacinda y'ijoro aho rero je niga kuri Atene y'igitega hari aga karadiyo gatoya papa yari yambaye amakuru urabona muri interna twarara ku bitanda
bisipepoze
je narara munsi nkarara sacinda y'ijoro nkavyuka nkakata nkumviriza je nyene kuri yasingora abandi hanyuma rero maze gushika muri faculté de sciences humaines sanga kwigisha byo byongora no
kuri ariko reka dusure munsi muri ya superpose munsi mu gitondo buriya ma ni uhe mukinyi ico gihe yaragezweho
hari hari ba ntuze niho ntuze niho yarakomeye cyane 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 genaye nakunda equipe de France
ba
Platini
ba Platini
ba Marius Trésor ba Batiston ujya ubundi mutumire w'uno munsi na utaramuvuga ndazi ko abandusha
okay hanyuma rero munye mutegere kanje mu kwiga ibijyanye n'ibyo kumenyesha amakuru
hanyuma nsuye muri code de journalisme rero twa dufise ikinyamakuru twandika cyitwa le reporter cyandikwa n'abanyeshuri gusa le reporter rero jewe page ya nyuma yari ya sport niko bisanzwe no muri Renouveau page ya nyuma niyo baha sport je na manandika ibyerekeye vya actualité sportive yabaye muri weekend ama muri code de journalisme mugabo muri stage ku radio mejeje code de journalisme stage sinayigize mu byo gushikiriza makuru nari musamirizi wacu ariko rero duhe kuko stage yaheze mu kwa muri 1984 televiziyo ricitangura muri Kigarama 1984
donc televiziyo je twe tubona RTB yatanguye yo yaramaze gushikira
je nakora muri stage nagize muri Voix de la Révolution
wow
televiziyo ntayariho
ndabibwashike
oya
okay
hanyuma muri 1985 rero mu kwa kabiri baca baradukosha ikibazo ko twagira stage turi benshi hamwe n'abandika n'aba bose twagira ku radio hanyuma rero je baca barambaza ushaka gukora ibiki kigano kimeze gute nca mvuga ibya sport kuko nivyo nakunda cyane hanyuma hariho wagishikiriza yitwa Banyara Bonfils yagishikiza mu gifaransa je rero nca njya kugikora mu kirundi
yariyo bari baganye neza yariyo ya sport muri televiziyo
oya ntuze tasisa rimana yari kuranya na Bonfils nka meza abiri ntarashika cyitse rero ningi kiganiro cha gatanu cha
televiziyo burundi yatumukamera amashimwe umva abantu babaye abahizi musura bona televiziyo twabone ibintu bikomeye tumve abantu batangiye kubikora kuva mu ntango okay nagomba rero muri uyu mwanya muto tuje tumere nk'abaza kugaruka cyane bijyanye n'ukino w'umupira w'amaguru kuko ni go turiko turavuga ko cyane urumva uri mu kiganiro nk'ico warabishikiriza barakurikirana inkino nashaka kubaza wararonka akaryo gushobora kuja ku bibuga by'umupira w'amaguru bariko barakina ugashikiriza inkino ziriko ziraba ico gihe
nkora muri television
yego
match twama tuzishikiriza iminsi yose cyane cyane zikomeye kuko ku radio bari bafite abamenyesha makuru bayo bo bakora iminsi yose ku gatatu no ku munsi yinga ariko kuri television twe twaragenda tugafata henshi yaba basket yaba volley yaba football hanyuma rero ku munsi wa kabiri no twa dufite ikiganiro tugategura tukagira ikiganiro rero gikwiye kimwe twashikiriza kimwe mu ndwi hanyuma ndibuka mu rukino rwa mbere twerekanye ikibiriraho kuri televiziyo hari mu kwezi kwa gatanu 85 urukino rwahuje Vitaro n'umugwi wa Sogara wo muri Gabon byari ibintu bitangaza abantu
bwari bwa mbere
bigiye babona
direct biriko birabakebana
umuma urukino
hari
muri uwo mwaka nyene wa 85
okay
hanyuma
icyo gice cyose cyambye ku televiziyo baho narahantu gasorwe ntazi ko bari
batere hanyuma turarushikirizanye n'iki ikibiriraho bigenda neza hanyuma mbere iyo yari match alle iberenga match retour naciye nuririnde ndego bwa mbere
muri ku mwaka 1985 uca muja mu Kigisagara
muri Breville muri Gabon hanyuma hariya kandi twaratsinze
abarundi
baratsinze Sogara ibitsindo bibiri ku busa
icyo gihe
yari Vitalo na Sogara nizo zari ekipe za mbere Vitalo yari ekipe champion mu Burundi Sogara yari ya mbere yari y'abasirikare bo muri Gabon
icyo gihe none muri ko murabigira urumva ari mashuri kamwe kubyerekana biriya direct
icyo gihe bari muri tukiri muri Gabon n'ibyashoboka je naciye nkorera iradio yo twagira ikibiriraho ariko televiziyo twagiye turafilma ndabizana dushitse tucyabyerekana
ubu wibuka icyo gihe abantu bagize reaction gute babonye match imaze kubyerekana nikiye nihe atmosphere yari hari cyo gihe
nivyo nagomba kugushikiriza nyene kuko indege twageneye ni indege musongati yari y'u Burundi nyene ya Air Burundi
abantu navyo
bazi yari
Burundi baratwa dufite indege yitwa nde
yitwa Caravelle Musongati
jetwe twiwacu twahita ngo ni Caravelle Musongati nanze ngo ni Caravelle nsanze okay Yendege y'igihugu niyo batwaye cyo gihe mane
mugihe kandi nabafana twari benshi cyane hanyuma hariya mbere badufata neza nta n'umuntu wigeze ari hano ifaranga rimwe kandi igihugu cyari cyaduhaye cyo turayagarukana hanyuma dushitse twashitse no baturindiriye cyane indege iregira ingorane dushitse Brazzaville ariko dushikino nka 1h du matin
okay
aeroport yari yuzuye abantu barindiriye vital
kandi
tujya tujya warababona baratubona indege uko ishitse ni tuvuye turashobora no kubaramutsa hanyuma rero tuvuye tujya turugira turiya ville 2h du matin eh hose bari baturindiye ku mabarabara hose
okay
urumva yuko urukino rw'umupira amaguru n'ukuri rurahuza abantu cyane gose wanabivuze mbere ugitangura kintu kiganira
nabahe bakinyi wibuka muri iyo ekipe ya Vital ico gihe
muri iyo ekipe ndabibuka bose hari ba baloma mibari migori loma micanke ni sinyibuka neza cyane migori ariko hariho ba RD hariho ba Juma bro hariho ba Mudeyi Gustave hariho ba Malik hariho ba Dumbo ni benshi n'ukuri benshi baracariho benshi ba Kamrani benshi bose baracariho kiretse bamwe banze gusandaba ariko benshi baracariho kandi baracakina no migwi mbere bamwe baravuye kugira imyimenyerezo uno munsi nababonye
oh iyo tumenye twari kubatumira mugari twari kubadukurikira kandi kibiye zofata umwanya tukabatumira nabo agashaka kuza kubana
arabibabwira ubya mutumire bakinanye kuko nawe nyene yaraki
okay reka tujere ku mahiganwa yabaye rurangiranwa muri kahise ku Burundi ugiye kwibuka umva amaze kutubwira iyo match ya Vital deja urumva ko yarebaye ikintu kidasanzwe tugaza kwiyumvira mu Burundi isa munani ijoro abantu bakaba bazunguruka igisagara abantu bose baryohewe banezerewe ara nashaka kwiyumvira nahe ma match agenda garuka kandi yabaye adasanzwe muri kahise ku mupira w'amaguru mu Burundi
aha u Burundi bwari bufite bakinyi bakomeye cyane ingufu barafite ingufu cyane cyane kubera abamenyereza nibaza yuko batari baravyize gose ariko bakinyi bari bakomeye cyane ngira ngo barafungura cyane sindabizi ariko bari bakomeye cyane kandi rero mugabo naho zose zari nziza hariho igihe kimwe kirusha ibindi muri 1995 u Burundi kubwa mbere bwarabaye qualifié muri phase finale y'igikombe cy'Afrika
cyaba afite imyaka ingahe
ni ukuvuga yari abatarenze imyaka 20 nibo bashoboye gukina phase finale ya Coupe d'Afrique kandi barakina la finale ni ukuvuga bashitse mu migwi ya mbere muri phase finale bararirimina zose muri finale acahura u Burundi na Cameroun
ibyo hari umuntu arabi
hari muri 1995
muri 1995 abo barabakinyi basokira
igihugu baserukira u Burundi yari intamba
okay intamba mugabo yabakiri bato
yaba moins de 20 ans turashika muri finale ya Coupe d'Afrique des Nations hama muri 1996 baca bagenda gukina phase finale ya Coupe du Monde muri Qatar sinzi ko bari barizi
ibyo nibagera ku Rwanda kwanje ntabyo narinze muri 1995 icyo gihe bagiye bakiniye hehe muri finale
bagiye muri Nigeria i Kaduna
warabaherekeje
narabaherekeje twari kumwe bose
okay
ndashobora kuba n'amafoto ndayafise
iyo match yari imeze gute ariko
si match imwe ni match nyinshi
okay
twaratsinze nyinshi twatsinze Nigeria turatsinda Mali rero yarimo abakinyi bibihangange cyane abana bari ba Senegal izo zose zari zikomeye muri isu region u Burundi nibwo bwari ubwonyine
bwonyine
nta kindi gihugu cyashoboye gushika mu phase finale
okay hama tukugwamo nabandi
la muri finale coupe yari hajya Cameroon niyo yadutsinze kubera ubwoba kubera aba Cameroon kubwanje nibaza yuko baratishije kuko yari moins de 20 ans bo rero ukuntu nababona nabo nari abagabo gose twe twari twari abana batoya
bari bamaze gutsinda match yari bazigaye
jewe bashyize muri finale navuze nti mwahejeje kuko Cameroon nabo nari abagabo bashikana nk'imyaka 27 bo
uranye ukina rwo guhamagara abana natwaye muri Brazil
nabonye
ndabivuga because yagenze tugeze muri finale bari bumva bamaze gutsinda baca bari barorosha byose ariko okay turaza kwigaruka ko ndaza kuramwe muri boyo bari nganda muhamagare ariko urumva ari twashoye gutwara ico gikombe mugabo turasubira mwaka ukurikira tuja mu gikombe cy'isi yose
kubera twashitse muri finale
muri
ikaduna yo ibunjiye kubera twashitse muri finale bace badutumira muri phase finale ya Coupe du Monde phase finale ya Coupe du Monde naho nyene bigeje neza kiretse ko byaboneka yuko bararushije
bavuze byabere mu kegihugu
muri Qatar
okay naho nyene banosa kajye
mu cyara gatatu oya Qatar jinsi nagiyeyo
okay
mugabo hagiye mugenzaje yakora ku radio yitwa Nguriza Christophe
Djibo
that's cool
ngo ndamuzi sa okay
ariko naho nyene twazikirikira ikibiriraho
abicho mba ivyo ntatwari twibuka yuko Burundi ushaka kwagara bwamaze gushika ngaho cancane naho gomba ari kuwari fisi imyaka iri munsi ya 20 sinzi ko ari urundi rukino rwagwara gukoze ko cane mu gihe cyo mu kazi kawe uri kurakora
izindi nkino jewe nabonye byari bikomeye zanshimishije ni turetse iyo urukino rwa Vitali yashitse kure kenshi muri 84 sinibuka neza ko araho Vitali yashize mu rukino rwa nyuma rwa Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe Coupe d'Afrique yabatwaye ibikombe ni nkuko kwa Coupe du Président Vitali rero yari yagitwaye hariho rero ibyari yatwaye ibindi bikombe mu bindi bihugu Vitali rero icashika muri yaciye kugwamo nanuze na Africa Sport ya Abidjan muri Côte d'Ivoire aho nyine Vitoria yatsinze byinshi cyane yari afite abakinnyi bakomeye cyane nka ba Stanley ba Bujamarie abakinnyi benshi cyane aho hari
ndeka gatoye rero tuje mu kiganiro tuko turavuga intumbero dufise uyu munsi ugaragaje kwibaza nk'umuntu yakurikiranira hafi abo bakinnyi muri iyo migwi yose kugira ngo icyo gihe Vitali ishobore gushika aho yashitse canke abo bari mufise imyaka iri munsi ya 20 bashobore kuba barashitse aho baja muri finale muri Coupe d'Afrique naho no kuja muri Coupe du Monde ni ke kintu uravye mu nteguro co bacari gikoze gitunganijwe neza ku rugezo rwaho abo bana bashobora gushika kuri urwo rugezo bagashika aho hantu
ngarutse kuri icyo gikombe cy'Afrika Burundi bwashobora yabatarize imyaka 30 bashitse muri phase finale muri Nigeria byaraboneka yuko bazushika kure hehe sinabibona sinari ndabizi nabibaza bazushika kure narabona ko bazushika kure mugabo sinzi ko bazushika muri finale
uti
kubera iki kubera baragize une sélection y'abakinnyi beza beza muri kino gihugu batarize imyaka n'ukuri ntibarenze hanyuma bamara amezi 8 muri lokal kuri campus kigi
pardon sinavumvise neza ugatse mihenze simisi 8
cyangwa ndavuze amezi
amezi 8 arenze
igice cy'umwaka
baba muri lokal
baba muri lokal kuri campus kigi
ari yo baba bafungura hariya
interne baje kwishura batahariya
okay
bagaca bagumana aho nyene ntagiruza no kubaramutsa
okay
ika kiretse wahe sorti mugende mugaruke
icyo kintu muri baza ko cyacyo kiri mu bintu
bya cyo kiri je ni ndo nibaza
okay
ku vyatumye bashika kure kubera nta n'uburyo bwinshi bwariho ngira ngo ugereranije ni n'ubu kuko warabona yuko birimo ishaka sinzi ngira nuko umushikiranganje w'ico gihe yari yarakinye umupira nawe nyine yarafashe abo bakinye bashira hamwe arondera mumenyereza vyizi buraya ndindiri ya kare aramu niwe yabamenyereza nico je nibaza yuko catumye bashika kure byaraboneka yuko ari umugwi serukira gihugu uguma hamwe bari sudi bamana kandi ico gihe rero kapiteni w'uwo mugwi yari niyubwe ko Alain Olivier uyu kapiteni uyu w'indamba kuri kandi wasanga bava mu migwi myinshi Vitalo Prince Louis dari Interstar Manyema Fantastic byaraboneka yuko ari ibihangange mu kuri
turi cyo gihe muri nibaza ko nubu naho uri mukukuruke mu byo gukurikirana amakuru ariko nibaza ko bikurikiranira hafi muba harigeze gusubira kuba ikindi gihe abakinnyi bitegura urukino rukomeye bashaka kumara amezi ashika kurarenga kuri atandatu bari ahantu hamwe bari ko barategurwa uzagira kurikirana
je nibaza yuko ubuye atabaramara ico gihe nta birashoboka uwoho kiretse nka moins de 20 ans kubera bakina ino gusa byoshoboka ahandi nibaza ko byogorana kubera nka babajanye urudi muri Kane bakina iburaya urumva nta mwanya uriho babarunka bativye ama equipe yabo bakinamo babahemba nta mwanya barikura kuko naho duhora tubakinisha ngaha babaheje gukina muri weekend ikurikira bagaca baza bagashikira bagashimira ino nko ku munsi wa gatatu inkino ziri nko ku munsi w'inga urumva mwanya byo bagora
ariko urumva ko bishobora kuba binari muri bimwe bishobora gutuma bibagora ko babi umugwi umwikora ku mwanya ari muke wo kubana kuko ndabyibuka igihe bari kwaje gukina ejo bundi hari abo twatuzanye mu ndege ukazibona baje gukina hasigaye indwi imwe batarose umwanya wo kubana numva icyo kamem kira gushobora kuba gifise en effet kugira ngo okay
indwi imwe ni nini handi yo nta nindwi baba damara iminsi mike ya mugabo kubera bara professionnel bari adapta ningoga mugabo nka ba moins de 20 abo kubera benshi babara baloko bakina muri Premier League yiye biroroshye kubashira hamwe ukabategura ukabayifungwa bikwiye bakabaha inyigisho kuko ukina umupira w'amaguru usuga ukina gusa ifo kubaronderera ababigisha mu mutwe aba psikologi aba bafasha kugira ngo babone ko bishoboka kuko ndibuka ariyo nka kera narajana n'imigwi ukabona match igomba itangure babakinyi bacu baca ariko bararaba stade ingira ingana kubera batayimenyereye bamenyereza zahe wacu atabantu benshi cyangwa ziri hasi ugasanga izindi zifite ama etage nka atatu ugasanga nko mu minuti itanu bamaze gutsindwa igitsindo kubera batari muri match
bakora kwa atanu sumanyo kubimenyera ngo bagende na muyandi
atanu wabahanuye ngo bamenye ivyo bagiyemo
ariko ariko mwavuze yuko umwe mu ba capitaine donc ari yari muri abo muri ico gihe muri iyo myaka ya moins de 20 ans bari bagenda gukina ntibaza ko byo bifise ingaruka igihe boba bagifata abo bakiri bato babona ko azova mu azokinira mu giserukira gihugu ariko bigatangura muri iyo ndumbero yuko kubashira ku ruhande bakamara igihe bategurwa gushika naho bazogera kugiye cyo gukina kumbere mu myaka imyaka itatu ariko bashobe kubanza kubana hagati yabo
urazi nukubera na rinzi ko duhava tubishikako ico gihe ama equipe yarakomeye kubera umugwi wose wari ufise imigwi myinshi nshaka kuvuga iki kuva muri kade 3e division 2e division na 1e division yabari equipe imwe nka Vitale yari ifise izo zose kade 3e 2e na 1e division Interstar uko Manyema Burundi Sport Dynamique Prince Louis uko ubu rero ntibishoboka sinzi ko ari uburyo budakwiye canke bashaka resulta ubwo nyene canke urabona kugira ibyo migwi yose bisaba uburyo ivyo navyo bisaba ibindi bindi byo kumvikana bisaba ngira ngo kwaba batwara imigwi bokorohezwa amakuru iki sidabizi mugabo nibaza yuko ari ivyo byo tuma n'imigwi ikomera kugira abakinyi benshi kuva bakiri bato kubarondera iyo bava kuva bakiri bato mu ntara zose kuko umupira w'amaguru nturi bujumbura gusa hanyuma ukaza urakuramo abo bashaje ushemwe bashasha bawe nyine kuri mu migwi mito mito ariko ikaguma ari ekipi imwe ifite abakinyi benshi
ushaka kuvuga yuko dufate nk'ubu umugwi userukira gihugu kuko kesha ndakubona umuguja hamwe igihageze amahiganwa mugabo nta kuntu yuko ari ukuntu zaje gushobora gushoboka yuko nahata amahiganwa ari abaho naho basanzwe ari maekipe atandukanye ariko abo bamaze gushirwa mu giserukira gihugu baba bafise umuco wo guhurira hamwe bagategurwa amyaka myinshi cyangwa amezi menshi mbere yuko bazogera igihe abamahiganwa
ivyo muvuze ni ivyo kuko hariho ekipe twakinye igihe muri Coupe d'Afrique des Nations benshi biza kutuzoyitsinda ni ekipe ya Madagascar
yego
ki ekipe general ubona kwikomeye je twama tubihariye n'abandi bamenyesha makuru n'abandi tubana mu muri quartier iyo ekipe zudutsinda kubera iki ekipe ya Madagascar ni ekipe ifise abakinyi bari mu ma deuxième division y'Uburaya igihe cyose habaye tamo tuvuge ekipe z'Uburaya ziri ko zirakina les équipes nationales z'Uburaya Madagascar abo basore bacaba buri hamwe bakagira imimenyerezo hamwe urumva barashaka kwimenyereza nka kangahe mu kwezi kubera tangino ziriho ziraba za zimigwi ibakoresha acabone twe rero tukabonana na DTV ariko bo bukabonana na Madagascar ni equipe ndumugabo irimo abakinyi bari sudé bamana sinzi sinazi ko mucura mubizi n'ukuri murakoze
ya ico kintu nibaza ko muvyo kuravuga ico numvise gitomoye dutanguye kumva muri kino kiganiro mbega ntivyo shoboka kuko twa turi bazica kibazo mbega hoko gwiki mbega vyo shoboka yuko abantu mu giserukira gihugu ubonana bakitegura batari ko baritegurira ukintu rugira gukurikire kumbure bikabatuma bashobora kuza baramenya naho vyo saba uryo kumbure bwinshi ariko ico gashobora gushigwa mu ngiro imbere yuko tuza gushika mu gihe cyo kubona ihiganwa ritanguye
Jenny bazi yuko bishoboka kubera turafise abakunzi b'umugwi nk'aba mu rugamba bari hanze bari iburaya aba manager iyo bari manager w'intamba niyari nibaza yuko amwe bafise uburyo federation cyangwa igihugu kimuhaye cyangwa akaba afise iyo delegation ya pouvoir bakamwari ati igihe cyose atamace ziko ziraba ucubahamagara muje hamwe mugirana utwimenyezo naye imenyerezo mike mugabo bakagumana bakamenya bakavugana bakamenyana inde ari inde mu gwisira gihugu kuko ngo buye hari abakinyi bashasha dusike tubona baza ukabona yuko umenga ntibazinanye hagati yabo kumenyana sinshaka kuvuga gukina kumenyana uyu ninde kuko navyo nyabi yakenewe kugira ngo ushike ku kunsinzi ehe ho ari ukuntu utari utazi umuntu utazi ingena meze utazi ubushobozi afise n'imyaka afise n'ingene ashavura n'ingene yoroshe ibintu ntivyoroshe kuyaga nawe cyangwa gukina nawe cyane cyane ko no mu myimenyerezo hajye uhura usanga basekana bagashavuranira naho baba bari mu mugumwe
icyo kintu nibaza ko ari ikintu gitomoye cyane kandi numva ko cyumvikana ntawe uzi ko byari cyoshoboka mugabo muri byari ko turavuga mbega byoshoboka ko kumbure abakinira mu mugwi serukira gihugu Burundi dufate abari ku mugabane wa Buraya rimwe rimwe bahura bagashobora kuvuga guhurira hamwe ariko bariyumvira cyangwa ariko barakina biyantrena kugira ngo bategure ikindi gihe bazoshobora guhurira hamwe n'abari Bujumbura kubwa match bashaka guhura mbega ata rukino rwimirije ruteguwe ruri imbere mwavuze muti abantu nka manager canke abari mu muri federation bashaka kwiyumvira ikicyumviro nk'ico nashaka kubera nkuza kurangiza tuganira kuko sibwo bwa nyuma tubatumiye kugira ngo tufate umwanya ubuganira kubijyanye n'ibyo nkino ariko nagomba muri umwanya tugaruke gatoyi kuvuga ku gikorwa usanzwe wahora ukora kuva kera icambere nashaka ukundishe ugwaruka ariko ratwumvisha mbega vyukuri kuba umumenyesha makuru cyane cyane mu vyinkino uyu munsi nk'umupapa afise umwana afise na 30 ni ibintu wicuza uti sinari nkwiye kubijamwo canke ni ibintu nezererewe ni ibintu ukwifuza ko umuntu akiri muto yokunda umunsi makadashobora gushika nka washitse
nukuri kumenyereza gushikiriza ibiganiro vy'inkino ni ibintu sinshobora kuvuga ukuntu bituma umuntu akundwa cyangwa agakundana n'abantu bose baragukunda ugasanga urungutse simvuga kunguka amafaranga cyangwa iki kunguka ubugenzi cyangwa ukabona abantu bakuba jese nzi yuko mwe mushobora kundumira hano niko mvuga cyangwa mpora mbona abantu benshi bakomeye badutumira bakatuganiriza kandi ukabona kumenga barakuba kandi ukora wiyaguye ukora umeze neza hagiye ngino n'ukuri nico gituma urukino rw'umupira w'amaguru cyangwa izindi nkino zose ziterite iki gihugu je ndibuka igihe hari ingorane muri 93 atamuntu ashobora kuva muri quartier ngo aje mu yindi je narava mu nyakabiga niho naba nkaja mu Kamenge nkaja he abakabara uvuye mu Kamenge we nka kici ni uvuye no mu kinama ntangorane kukubera twamadura n'abantu kuri stade bakambona tugahurira kuri stade tugacanke bagakurikira ku televiziyo bakabona ko atamutima mubi mfise nabo nkabona ko je n'ubu sindabona ikintu abantu bapfa kuko tuvuge harabahora bapfa iby'ubwoko je nuko nagenda mu makaratsi yose nkabona kubera n'umumenyesha makuru w'ingino ariko ubushikiriza ibindi ukabona ntiyo vyubahuka ariko je n'ukuri umutima aragenda uri munda kuko bose nasanga tangorane
ushaka kwemeza yuko inkino zishobora kuba inyishu z'ibibazo igihugu cyo bakirimo cyane cyabazaciye muri kanzi
n'ukuri atari inyishu ndibuka yuko championnat yahagaze ico gihe nariko ndababwira abakinyi bonye ni barumvikanye dukine bagakina gatandatu cyangwa kusinga cyangwa mundwi urazi hari igihe n'akazi kari karahagaze bagakina kuri stade kuzura ariko mwijoro ukaza wumva amasasi kuri stade atamuntu umwe bari ugwara hanyuma cyaratangaza nico gituma nibaza yuko n'abavyeyi bokundisha inkino abana umwana akina urabona yuko umutima uri munda kandi n'amashuri kenshi arayatora arayakurikirana gatora hanyuma
n'ukuri turetse n'ibyo hariho n'amagara meza
kuko
nibaza cyatubiye batangara tubiye musimana myaka
hariho n'ababaho kubera ibya sport muri cya kiganiro mwaratumiye Francine Francine ari mu bantu bafise uburyo cyane ubu kandi atashize mu mashuri akomeye cyane
Baga mumanze mufashe gatoyi ndabona ingene cyo gihe mavuga ngo sinaka umwana myaka 33 nameze nk'uhaka guharira mwa mufite imyaka inga
jewe mfite imyaka 62
62
eh
ah mukamara amashinga nuko yene n'umuntu mupapa nubaha umvire ko yatubwira ngaha sinaguca mbwira abasore ngaha tukagira tubese pomaje ngaha turara ngaha yo basumbya kubera kunda sport aho kandi agashora kayipratika uyu munsi abona yuko asumba ameze nk'umuntu afite imyaka 40 rero ico ni kintu gihambaye cyane ngo mara turangirize kuri igicapo iyo yose twarabayemo izo nkino zose zigenda zitandukanye twagiye turazishikamo wibaza ko umunsi nk'Uburundi bwo tsinda igikombe cya Afrika tugatsinda tukaba abatsinze icyo gikombe hobiki mu Burundi
Jesse nibaza yuko uwo munsi uzoshika naho mbona umenga il faut rêver kubera igituma nuko ukutwe tuvyumvira tuvyifuza twebwe niko nabandi bavyifuza bafise uburyo kandi bafise abantu bakundi inkino bafise n'uburyo babushira mu nkino ini wacu rero ngira bafise uburyo babushira mu nkino ariko nibaza yuko biriko biraza mu gihe rero two twara Coupe d'Afrique des Nations sindi gane vyo gena urya munsi jewe nari ko nshikiriza urukino ndi muri studio subiye mwo nkumviriza ibyo navuze umenga ndi yari cewe hanyuma navuye hajya nja mwibarabara kubera nari narushikije nambaye nkuko mwambaye umudu wa mbere waciye uhagarara nduri ya sinzi yo twagiye twagize gisagara cha Bujumbura turanywa amayoga ata amafaranga dufise abantu bose bari banezerewe umuntu ndi yabonande je hari abaministri nabona turi kumwe nkabona n'abapolisi babuze nyene babacunga ntanuwarabaraba ukuri nibaza yuko uwo munsi hamwe wushika naho navuze ko bitazushika je nibaza yuko bizushika umunsi kuko abantu narabonye yuko muri kino gihugu hari abantu bakunda ikino gose nka bose n'ukuri nibaza yuko torota uwo munsi ugashika tukakundana kujya nabonye abantu bakundana mu gihe dushitse mu gice cyane maca ku Coupe d'Afrique harakantu tugitwaye
icyo gikombe tugitwaye gishobora kuzana impinduka nyinshi mu buzima bw'igihugu ndashaka kubaza rero mu kurangiza nihe mpanuro uha ugwaruka muri rusange ariko namenyesha makuru tufite nandi bamenyesha makuru bakiri bato ngaha tuza kwakira ariko nihe mpanuro uha ugwaruka muri rusange ku bijyanye no kwizege no kwizera ku musumwe dushobora gushika kure bijyanye n'umupira w'amaguru
ugwaruka n'ukuri nibwo Burundi bwejo nta mafaranga mufise ndabizi ariko ndazi ko muzo yaronka muri ko muriga muri ko murakura imitwe murafise amafaranga nayo mubona ariko ndazi ko muzo yaronka sikuvuga yuko bazoshika bakorera leta bose hari abazorondera amashira hamwe bakayashinga barazi ubwenge ntibameze nka twebwe ngira bamwe duhije abashuri turaca tubiza kwa kwiyumvira yuko amafaranga zo twese dukorera leta nibaza yuko bubandanye bakunda inkino bagazikundisha abana hanyuma baronse amafaranga bagashigikira mugwiserukira gihugu kuko umupira w'amaguru gusa ni mu nkino nka zose n'ukuri nuko uno munsi twari tuvuganye n'umugwiserukira gihugu kandi nkaba ndagushimiye ko wanteye kukantumira
mwakoze cyane gose mukaba ubwambereho by'ukuri nuko kumwe tutari tubishobye cyangwa tubiteguye mwari mukwiye kuronka agashimi kuko mwabaye abahizi mu myaka kugira ngo dushyire mu giharuro kimwe mwakoreye televiziyo nasiyonali y'Uburundi imyaka ingana
murakoze n'ukuri agashimwe sinashaka amafaranga n'ukuri nakumumbaye nyine kubona nashyize hano mukavuga muti yaba twabishobora tuba twaguhaye mwakampaye imyaka nakoreye radio televiziyo ni imyaka 35
wow ukomera amashyi by'ukuri
kandi
twabayemwizigirwa
kandi twagakuze neza twakoranye neza cyane hanyuma numba ndanyankora hari abandi basubiye baranyizera n'umushikiriza inkino hariho televiziyo kugura vuba sinzi ko noyivuga ni televiziyo yitwa Burundi News Publication TV Burundi BNP TV ikazushikiriza cyane cyane ibyerekeye guhamagarira abanyamitahe kuzana hano iwacu ariko kubera televiziyo zose n'amaradiyo yose adashobora kubaho atanga inkino baciye biyumvira bati reka ducire mujya mutama azoza aratuteramisha buhoro buhoro
bagushize mwazi kuri umujene ntibibaje kuri mutambo kuko yabakuranze nge n'usavuga ati aracyari mutoya turagushimiye cyane gose turamukiriza umuryango kandi ibyizigiro duhaye ku gihugu cyacu no kubona cyane cyane musumwe Uburundi bushaka gushika kure mu bijyanye by'inkino nibaza yuko ibyizigiro tuzobibona umusumwe bishika mukomera amashimeshi bakoze